amwe nabasigaye mu gihugu
biciye mu makuru tohojwe neza yereke ibitsata byose by'ubuzima bw'igihugu.
Ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi3@RPA.bi.
Humura Burundi.
Micro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko.
Musangwa mahoro nchuti namwe bakunzi ba RPA aho hose muherereye nkaba ndabahaye nikaze muri ano makuru y'ikiganiro mu muri Burundi twabateguriye kuri uno munsi wa gatanu ingenekerezo rya 16 Gitugutu umwaka 2020 mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ishirahamwe Amnesty International rirasaba irekugwa atakirinze gusabwa ryawahoze ari umushinga mateka Fabiano Banshirya nino uyu munsi akwije indwi zibiri atawe mu mvuto twabibateguriye muri kino kiganiro kuwa 16 Gitugutu uko umwaka utashe amakunga arahimbaza umunsi wahariwe ugufungura neza umunsi ushitse ica kabiri c'abarundi babangamiwe n'indwara ziturutse ku gufungura nabi mu cyaca ca kabiri cahariwe kigabane dukingire ibidukikije tuza kubayagira ibijanye n'itegeko mu kwezi kwa nyakanga uyu mwaka ibuza kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyimana Fabrice ndi mu rukundo utuma amasanama bashikira nawe ni MS Steven Yungeko mukanye sase inkuru imwimwe kwaye. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano ikiziga cy'umuntu w'umugabo catowe kuri uyu wa gatanu mu ruzi Rusizi. Ico kiziga cabonywe n'abantu babarovyi kuvejo mu mazi kuri transversal ya gatatu muri zone na komine Rugombo intara ya Cibitoke. Kuri uyu wa gatanu rero akaba ariho umuryango utabara imbabare kwahuje wafasha gukura ico kiziga mu mazi. Naho ico kiziga cari gitanguye kononekara umuhisi biboneka ko yoba yishwe acumaguye imbugita kuko ico kiziga caboneka ko ibikomere kandi kikaba carayoberanijwe mu maso. Tubandanije mu bijanye n'umutekano kandi abanyagihugu bamwe bo muri komine n'intara ya Kirundo baratewe impungenge n'ibirwanisho biriko birahabwa imbonerakure zo ku mitumbi ine igize iyo komine. Ivyo birwanisho ngo byari ivyo gutuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi no guhangana n'imigu y'abagwanyi yoba yarinjiye mu gihugu. Inkuru tubaza Innocent Valentin singira nkabo.
Ivyo bigwanisho vyatanzwe vyose mw'ijoro ryo ku munsi wa kabiri w'inondwi turimwo ku mitumba ine itandukanye yo muri komine Kirundo. Amakuru twaronse avuga ko hatanzwe inkoho zaba ba 80 ku mbonera kure isoko ryacu riri muri iyo komine ya Kirundo. Ivyo bigwanisho ngo nibizokoreshwa gutuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iyo mitumba. Imbonera kure zahawe ibigwanisho kandi kugira zizohangane n'imigwi y'abagwanyi yateye igihugu. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bahurikiye mu migambo itavuga rumwe n'ubutegetsi bagasaba abajejwe umutekano gukora ibigwanisho mu banyagihugu kuko bishobora gukora ibara umwanya n'umwanya. Habimana Viateur mustaneri wa komine Kirundo yatwishuye ko ayo makuru atayo yarazi ari twe twayamumenyesheje ngo agiye kuyatohoza.
Innocent Valentin singira nkabo mu bijanye n'agati y'akazi na muntu nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru. Ishirahamwe Amnesty International rirasaba irekugwa ry'uwahoze ari umushinga mateka Fabiano Banshirya nino mu maguru mashya kandi atakirinze gusabwa. Vyongeye Amnesty International ranegura iryo pfungwa rifise intumbero yo kunigira mu menshi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ibiri muri urwo rwandiko na Marie Ange Irakoze.
Ihagarikwa ry'uwahoze ari umushinga mateka mu ntara ya Bubanza Banchija Nino Fabiano kuwa kabiri Gitugutu uyu mwaka ngo ni kimenyetso cerekana ko umuntu wese azogira ico avuze kwihohoterwa ry'agateka kazi na muntu rikorwa mu Burundi ashobora kuzoca akurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi bivugwa n'ishyirahamwe Amnesty International mwikete bashize ahabona kuri uyu wa 16 Gitugutu uyu mwaka aho iryo shyirahamwe ryemeza neza ko ihagarikwa n'ifungwa ry'uwo yahoze ari umushinga mateka ryakozwe hisunzwe ivyo yashikirije akiri mu nama nshinga mateka mu kiringo c'umwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020 ishirahamwe Amnesty International gibutsa ko mu nama nshinga mateka yabaye muri nyakanga umwaka wa 2018 Banchija Nino Fabiano yatunze cana gatoki ihohoterwa ryakiremwa muntu ryari igimonogoje ico gihe mu Burundi agikora mbere anashigikira icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU cavuga kuri iryo honyangwa ry'agateka zina muntu ivyahavuye binegugwa n'umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe Emmanuel Laurentine Kanyana aho yaciye anasaba ko uwo mushinga mateka yokugwa ko ubudahangagwa agakurikiranwa n'ubutungane iryo shirahamwe Amnesty International rimenyesha kandi ko ibirego biregwa uwahoze ari umushinga mateka Banchija Nino Fabiano vyerekana neza ko ubutegetsi bw'igitega buhari ubu butazigera bwihanganira uwo wese batavuga rumwe eka muri iryo tangazo anasabye ko muri kino gihe amakungu yugarijwe n'ikiza cha corona ubuzima bw'uyo yahoze hari umushinga mateka bwo kwitwararikwa cyane narijya asanzwe akitswe n'amagara iryo shirahamwe Amnesty International risaba ubutegetsi bw'u Burundi kurekura atagisabwe uwo atavuga rumwe n'ubutegetsi kuko yoba yaravuze ihohoterwa niho nyangwa ry'agateka kazi na umuntu mu Burundi iryo shirahamwe rero risozera iryo tangazo rivunira kagohe leta y'u Burundi mu kuyibutsa ko ifungwa rya Banchija Nino Fabiano rigabanya icizere cuko leta ya Varisito ndayishimiye izogira ico ihinduye mu bijanye niho nyangwa nihohoterwa ry'agateka kazi na muntu ibiheza bikagaragaza ko iyo leta itarajwe ishinga n'inzira y'amahoro iciye mu gutunganya ibiganiro hagati yabo batavuga rumwe
tumushimire Marie Ange irakoze mu bijanye n'ubutungane ubutungane ntibushobora gukora neza nk'uko umukuru w'igihugu yabisavye mu gihe cyose azaba akikujwe n'abantu bakora ivyaha ariko ntibakonwa komwe bivugwa n'umwe mu banonosoye ibijanye n'amategeko umushingwa manza Janvier Bigirimana avuga ko iyo mvugo ya Evariste ndayishimiye ari ya politike kandi atawojana nayo
umuvuduko w'umukuru w'igihugu ndayishimiye mu bijanye n'ivyo yashikirije ku butungane mugiye kwigenga zo butungane bukorera bose abantu bose bakangana imbere y'amategeko uwo muvuduko wamaze urumerumara kanatsinda nta kundi vyare kugenda mu gihe umukuru w'igihugu wenyine mu bo yashize imbere bagiye gukorana biboneka ko ari abantu bagirizwa ivyaha bikomakomeye ivyaha vy'amaraso shanke ivyaha mu kunyonyeza itunga rya leta ikindi naco kigaragaza nuko ubutegetsi bw'uwo ndayishimiye biboneka yuko ari ubutegetsi tufata yuko hoba kumva z'uko hari habandi biboneka yuko bashobora kuba bamutegeka bashobora kuba bari hejuru yiwe nubwo amategeko yoyo umukuru w'igihugu amuha ububasha buhambaye ibyo bigaragarira nk'akarorero mu vyashitse kubijanye no gushira habona amatungo abategetsi bamwe b'igihugu batezwa kuba bafise imbere y'ukuja mu mabanga babagenywemo byaragaragaye yuko umukuru w'igihugu yubahuse kwivuguruza ku mugaragaro kibabaje wagomba si n'ukwivuguruza gusa mugabo nuko yivuguruje ku bintu bisanzwe bitegekwa n'amategeko y'igihugu harimo itegeko rikurira yandi yose ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi kindi naco gihambaye nta muntu ashobora kuvuga ngo ubutungane ngo buzokwigenga mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi birirwa baratotezwa izuba ryaka ariko ubutungane ntiyagira ikintu na kimwe bukora bwa butungane bwatezwa ukingira abantu aho kubakingira bugaheza bukabigikoresha cy'umugambo ariko ubutegetsi usanzwe utwagwa n'uwo mukuru w'igihugu abo ubwo butungane ugasanga bwabaye igikoresho cy'uguhonyanga uburenganzira bwa batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi
ivyo umushingwa manza Jamvye Bigirimana habishikirije inyuma yaho mukuru w'igihugu yemereye abarundi ko ubutungane bugiye guhumuriza bose ariko kuva abivuze hirya no hino abantu bakaguma bahohoterwa abandi bicwa ubutungane burorera ujana n'umutungane kandi Emmanuel Ndikumana umukuru wa sendika Citrasiseko ihurikiyemo abakozi bishyirahamwe bacungera umutekano Shua Security Company yaraye arekuwe vyagateganyo ariko akazoza araburana yidege ivyo bibaye inyuma yaho yari yahagaritswe kuva ku genekezo rya 20 mu kakaro amara indwi mu gasho kinyamiramabi yahavuye arenguka imbere ya parike ya ntahangwa ku genekezo rya 28 mu kakaro kuvuye umunsi akaba yarapfungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba yagirizwa n'umukoresha wiwe kuba yakoresheje imikono itariyo y'abakozi kugira kwiza imikono isabwa y'abanywanyi ba sendika ngo yemeregwe n'ubushikiranganje gutangura ibikogwa
Begi nai nai iri he Iri he Begu butungane uri he Iri he Tavugani
RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ngirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru wacu bafunzwe kuva ku genekerezo rya 2022 Gitugutu umwaka wa 2019 nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru
Ujanye n'imigenderanire wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya yagenywe kuzorongora umugwi w'abarorerezi bava mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko bazocungera amatora mu gihugu ca Tanzania nk'uko itangazo ryasohowe kuri uyu wa gatanu n'ibiro by'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa EAC ribivuga muri abo barorerezi bazoja gukurikirana ayo matora harimo abashinga amateka b'umuryango wa EAC abashikiranganje baraba ivya akarere ka EAC hamwe n'abakuru b'imigwi ijejwe amatora mu bihugu byabo amatora mu gihugu cha Tanzania ategekanijwe kugenekeza rya 2008 uku kwezi kwa Gitugutu umugwi rero w'abarorerezi b'amatora bava mu bihugu bigize umuryango wa EAC usanzwe utegekanijwe kuva uwo muryango kivuka mu kwezi kwa Munyonyo mwaka wa 1999 twandanije mu bijanye n'amagara y'abantu igenekezo rya 16 Gitugutu uko umwaka utashe amakunga arahimbaza umunsi wahariwe gufungura neza uwo munsi ushitse mu gihe abanyagihugu barenga icya kabiri c'abarundi babangamiwe n'indwara ziva ku gufungura nabi n'inkuru tubaza Trésor Niyongabo
amatohoza yakozwe n'ishirahamwe rijejo kwitaho amagara y'abantu ku isi OMS gushika mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2019 yerekana ko 54 n'ibice bibiri by'abarundi babangamiwe n'indwara ziva ku gufungura nabi muri bo 25 n'ibice bitandatu barasinzikaye cyane muri ayo matohoza ishirahamwe mpuzamakungu OMS yerekana ko ababangamiwe n'izo ndwara kurusha abandi ari abana batarakwiza imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze canka bonsa abana hamwe n'abakenyezi 215,000 2,828 bakaba bashizwe mu mugambi wo guhabwa ibifungurwa by'inyongera mu ntara 12 zari zibangamiwe cyane no gufungura nabi. Ayo matohoza avuga ko abana 6 kuri 10 babangamiwe n'indwara ziva ku gufungura nabi. Mu bituma vyagiye biratangwa mu vyegeranyo vya OMS kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 harimwo ko abarundi bafise amikoro make aho usanga urugero rurenga 60% babayeho mu bukene budasanzwe. Eka mbere na make bafise bakayakoresha mu kugura ivyo bafungura kandi ibiciro vy'ibifungurwa navyo bikabandanya biduga cyane. Indwara ziva ku gufungura nabi zituruka kandi kukugene abavyeyi bonse umwanya muto abana babo aho urugero rungana na 20% rw'abakenyezi batonsa kukiringo kigera ku mwaka. Izo ndwara ziva kandi kukudateka imfungurwa zikwije ibisabwa. Ivyo vyose bikunyugwa n'ibiza vy'imyuzurira biba mu gihugu aho usanga ibitegwa vyononywe n'imvura hamwe n'ibitigiri vy'impunzi biguma vyiyongera. Mu biharuro vyatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS mu mwaka w'2019 urugero rusangi gugufungura nabi gwavuye kuri 56% mu mwaka w'2018 ruja ku rugero rwa 54 n'ibice 2% mu mwaka w'2019. Uretse igisagara cha Bujumbura gifise 27% vy'abantu bafungura nabi, izindi ntara zose zirarenza urugero rwa 50%. Naho amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye yashizeho imigambi yo gutanga imfungurwa ku bazikeneye, Burundi buracari mu bihugu bifise abantu babangamiwe n'indwara ziva ku gufungura nabi kuko burenze urugero rwa 40% rwatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS. Urugero rwerekana ko igihugu kigeze habi mu bijanye no gufungura nabi.
Trezor Niyongabo, umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza rero ushitse mu gihe hari abarundi bo mu gisagara cy'umugwa mukuru w'ubutunzi bakibeshejweho no gusabiriza imfungurwa. Vyongeye abana bakiri bato ubasanga bariko baranuranura hagati mu gisagara canke hafi y'amasoko aharunze imisigazwa y'imfungurwa. Hashere Kagisi.
Mu makartiye gize gisagara cha Bujumbura banaho nikora ahanini bagizwe n'abagore bamwe bahetsa abana ku mgongo abandi bafise bakiri bato. Abo bagore bazinduka gaturuturu badodora ku mpangu z'abantu babaza ko ataco baraje. Aho baciye hose bagenda bavuga ko bashonje. Kenshi bigabura mu mirwi bashitse mu makartiye. Abafise abana bakiri bato bakabafasha kudodora ku mazu y'abantu basaba imfungurwa. Ahanini bakamenyesha ko babiterwa n'ubukene. Abana bakiri bato nabo ubasanga inyuma yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura batoragura imfungurwa zahatawe ziri mu magunira. Ku isoko bita kuri Kotebu mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura ku ruhande badandariza ivyamwa niho hari misozi y'imicafu irimo imfungurwa, naho nyene abana cyo kimwe n'abagore baba bariko bararaba imfungurwa ziri muri iyo micafu.
Hashere Kagisi, nawe nyene tumukengurukire tuve mu ntara ya Gitega dusimbire mu ntara ya Rumonge tubabwira ibiciro by'ibifungurwa byabaye umurengera mu gisagara ca Rumonge. Baba muri ico gisagara bakavuga ko iyugagwa ry'imipaka riri mu bituma ivyo biciro biguma biduga, nkuko tubibaza Emmanuel Ndayishimiye.
Ukwezi kurenga kuraheze ibiciro by'ibifungurwa biguma biduga mu gisagara ca Rumonge. Abanyagihugu bo muri ico gisagara bamenyesha ko batagishoboye gusuma ibifungurwa ngugwa bimwe bimwe nyibiharage n'umuceri kubera bizimbye cyane.
Ubukiro cy'ibiharage higeze ku 2000 igihumbi n'amajana 8 byanyuma irango bimwe bidasha n'ibyo bigo igihumbi n'indwi. Ubukiro cy'umuceri ni 2000 igihumbi n'amajana 9 2002 n'umwimbu uboneka ubone muke cyane usumba ko byari biri kera. Tumezewe nabi.
Iyugagwa ry'imipaka kubera karanda corona ni kimwe mu bituma ivyo biciro biduga. Ibituma ibifungurwa bitacinjira ku rugero rumwe nka mbere.
Imipaka yugaye kuko twati ry'umuceri uvuye i Tanzania zaba n'imete zaba zivuye i Tanzania rero kubera hasa naho hugaye.
Iyugagwa ry'imipaka ryaciye ryunyura ibintu kuko ibifungurwa bivuye mu bindi bihugu vyaca bisahiriza mu gihe mu gihugu umwimbu utagenze neza. Umwimbu w'imeshi nawo ukaba utagenze neza muri ako karere.
Emmanuel Ndayishimiye. Mu gisata c'indero naho igisata c'indero mu Burundi kirakeneye kunagurwa kugira gitere imbere. Kinyamakuru cabigisha mu Burundi Ravoir de l'Enseignant kimenyesha ko impinga ikiri ndende kuko hari byinshi bigihaze muri ico gisata. Idonido na Walter Kwizera.
Igisata c'indero ni kimwe mu bisata vyamye bicirwa imbere mu migambi y'abagiye bararamutswe Burundi. Ariko naho biruko, ikinyamakuru cy'abigisha La Voix de l'Enseignant kimenyesha ko ico gisata gushika uyu munsi kirangwamwo ibibazo bitandukanye kubyo gikeneye no kunagurwa bushasha kugira haboneke inyishu ku bibazo bigihanze. Kubwo ico kinyamakuru, naho amareta yagiye arakurakuranwa yagerageje kunagura ico gisata, ahanini ntacyo byafashije kuko hakiri byinshi bitagenda neza muri cyo kuva kubarerwa gushika no kubarezi. uburezi hadasizwe inyuma ibijyanye n'ibikoresho mfashanyigisho. Abigisha rero babikishije muri ico kinyamakuru cyabo bavuga ko naho hashizweho umugambi wo kwiga kabiri ku banyeshure ibyo bita double vacation mu gifaransa, hakubakwa n'amashure ku bwinshi hatigeze haba ugukurikirana ibijyanye n'akanovera k'indero mu nyigisho zitangwa, kuko abigisha badakaririzwa ubwenge bikwiye ibyo bikaza byunyurwa n'ubukene bw'ibikoresho byankenerwa mu mashure. Ibyo bibazo rero akaba ari bimwe mu bisutamitse indero mu Burundi gushika uyu munsi, kuko rero bibandanya bishikirizwa n'ikinyamakuru cy'abigisha kugira igisata cy'indero kinagurwe. Hari hakwiye kunagurwa ubwa mbere imibereho y'abantu mu miryango kugira bagabanye igitigiri cy'abahe bishure kubera ubukene. Hari hakwiye kandi gushirwaho ibikoresho mfashanyigisho bikwiye ku mashure yose, hakagwizwa n'abarezi mbere bagahabwa n'inyigisho zikwiye. Kubwo ikinyamakuru La Voix de l'Enseignant, ibyo bitagenze uko nta kibuza igisata cy'indero mu Burundi kizorushiriza gutaka novera maze abaheba batere biyongera.
Waratere kwizera arakenuye mu bijyanye n'impunzi. Leta ya Tanzania yasubiriye kubuza impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nduta kugira ikindi kintu na kimwe zirima atari imboga gusa. Mu nama userukira Leta ya Tanzania muri iyo kambi yagiranye n'abarongo y'abandi kuri uyu wa kabiri, yavuze ko uzobirenga ko azibonera ko izo mpunzi zikabona ko ari uburyo iyo leta iri kwirakoresha kugira bikunde izo mpunzi zitahe ku nguvu. Ido nido na Vicky Chris n'interetse.
Mu nama yabaye kuri uyu wa kabiri, urongo ikambi ya Nduta yagiranye n'abaserukira impunzi yabatumye kwiyanikiriza impunzi gusubira kurima ibiterwa bahora barima haba mu ikambi canke hanze yayo. Icyo bari kuriye kurima gusa kuko byiganwa n'impunzi ngo ni imboga gusa. Impunzi ya Hinduta irabitwiganira.
Kirabujije kurima ibigori, kirazira guteramo ibiharage, kirazira guteramo amateke, imyumbati. Ikintu twale kuriwe gusa no gutera irengarenga n'intore n'amashu. Ivyo vyone rero ngo bimirije kubitanga. Ivyo nivyo yatubwiye ko vyemerewe. Rero iryo ryo tegeko mukuru w'inkambi yaserukira Leta ya Tanzania yategetse.
Izo mpunzi zivuga ko waserukira Leta ya Tanzania yabagabishije kuzobirenga ko azokwibonerako.
Umukuru aserukira Leta ya Tanzania ngaha mu nkambi yaravuze neza impunzi izoramuka ifatiwe yagiye kurima yuko bataza kurwara mucisha muri polisi, ahubwo azaca bamushira akamenya icyo azomukorera wenyene.
Abo barundi bahungiye aho mu ikambi ya Nduta bavuga ko bitagiye kuborohera kugabo ibyo bitego byahora bibasahiriza mu buzima barimwo.
Akarore ubu niwe kuyaharaga umuntu yari duharaje kurega utubagabo batumaga barashira kuko nagi mukuru icyo ni kimwe nk'amateke cyangwa imyumbati. Ubugari haratenda ubugari bw'ibigori bari n'abakagira ubugari bw'imyumbati ingo zaragaba mu kitse mu kana kutijyana icyumba ko bazigiye kurima ibiharage ingari kumwe cyane barashobora kugaruka mbize n'amariya.
Izo mpunzi z'abarundi zikavuga ko iyo ngingo iri mu ngingo nyinshi zagiye zirafatwa kugira ngo bikunde zitaye ku nguvu mu Burundi.
Ibiganiro vya RPA mubisanga ku mbuga ngurukano bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BE.
Amakuru y'ikiganiro ho muri Burundi mushobora kuyakurikira muciye kuri website akaburungu RPA akaburungu BE. Kubipfuza gusaba kuyaronswa muciye ku muhora wa WhatsApp mwandika akamenyetso ko guteranya 49551 294 16 348. Mu kigabane dukingire ibidukikije cuno munsi tubayagira ku itegeko ry'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ryasohotse mu kwezi kwa Nyakanga ribuza kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Ikabane dukingire ibidukikije mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Eroge Divin Remesha.
Dukingire ibidukikije.
Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima.
Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu.
Bakunzi ba RPA iri ni ryasanga mumenyereye ku minsi yose ya gatanu aho mukurikira ikiganiro dukingira ibidukikije. Kuri uno munsi tuza gukijya nino ibijyanye n'ingingo y'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi itegeka ihagarikwa ry'ibikorwa byose byo gutanga ibibanza biherereye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika haho nyanzwa amategeko. Turaza kumva icyo iryo tegeko rivuga, icyo abaharanira gukingira ibidukikije barivuga ko mbere twumve n'icyo umuhinga mu by'ibidukikije agona. Kuri mikro muri kumwe na Eloge Divin Remesha Kaze.
Umunyagihugu yahora abona hari tobolera cyangwa inyana gatinya no kuri tobora kubera gutinya umutura ku mutwe butarata manzuriyo yiteye mu ngundo y'igitoke cyangwa iyo yisakiye mu gisaka aho naha tari karakinja kinja mu mukenke kenke ukamuhimikora akabona kwikora mu gahugu
kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bigira ingaruka mbi nyinshi yaba ku bidukikije ku buzima bw'abantu eka no ku butunzi reka duhere kino kiganiro cyacu ku murundi yitwa Papi Omar umwe mu bagwiza tunga bafite ikibanza cyo kwidagaduriramwo kizwi nka Safi Beach avuga uruhombo yagize kubera ko ico kibanza ciwe cyubatse ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika aha avuga ko amazi y'ico kiyaga amaze kumuteza uruhombo rurenga ibice 50 kwijana rino jwi giwe tukaba turikesha abagenzi bacu bikinyamakuru iwacu
haroneka ibintu byinshi cyane kuko urumva twamaze kwategura neza rero agahombo karabaye kanini hafi ibice 60 kwijana y'ibyo twamaze gushira rero urumva agahombo kari kanini
Munywanyu duteza biri mu kiganiro dukingira ibidukikije urahejeje kumva ingene uko kutubahiriza amategeko bigirira ingaruka kiyaga Tanganyika ingaruka nkuko umwe mu baharanira iyubahirizwa ry'ibidukikije Mamer Sabushimike asanzwe no mwishyira hamwe yitwa abagenzi b'ibidukikije avuga ko zari zikwiye kubera ikigwa abandi kuko hanini umwikomo w'ibyo bamaze kuhahombera atawundi bo utako
no mwaka nivyo ayo mazi yaraduze mbere arononera abantu bubatse ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kirononera abubatse amahoteli abubatse amazu abarimye hafi yaho urabona nk'abubatse ya mahoteli ya La Costa Beach za Safari Gate za Safi Beach za Kalera Beach abo bose ubu bari mu kangaratete kukubera bijya bibanza abantu bahora baruhukiramo bidagaduriramo byaratewe n'amazi hanyuma ma ubu harimo ibice bitagikora kuvuga yuko abo bononewe nayo mazi y'ikiyaga Tanganyika bari mu malaria kubera ibyabo byononekaye cyo no vuga nti gice kimwe birafise ishingiro kubera bahombye ikindi gice nacyo ayo malaria nta shingiro afise kubera bararenza amategeko na cyane cyane abubatse inyuma yuko itegeko rigenga amazi risohotse abo rero nibo no vuga yuko amalaria yabo adafise ishingiro naho izo bibanza byabo ayo mahoteli izo ntebe byononekaye n'abakiriya babo batakihagendera kubera ayo mazi yadutse abibubatse imbere yuko itegeko rigenga amazi risohoka abo rero barashobora kuba bafise uruvugiro ariko naho bafise uruvugiro nabo nyine jewe sinibaza yuko bahubatse batazi ko bashobora guhura n'impanuka twe rero tuvuga tuti abo barenze itegeko ryo rigenga amazi rivuga yuko atamuntu numwe arekuriwe kurangurira umurimo ku metero 150 uvuye ku mazi uduga haruguru ku musozi abo rero bararenze iryo tegeko rigenga amazi ikindi barenze abo bantu bubatse muri ibyo bibanza bitarekuriwe kuranguriramo imirimo bitarekuriwemo kurangurirwamo kubakwamo bararenze itegeko rigenga ibidukikije code de l'environnement rivuga yuko umuntu wese agira yubaka inzu umuntu wese agira arangura umugambi na cyane cyane nk'aho iruhande y'amazi n'ahandi hose ategerezwa kuba yaragize ivyigwa bimwe bita étude d'impact environnemental akaraba yuko mbega iyi nzu ko ndayubatse ku metero zitatu ku metero zine ku metero zitanu aho nta gihe amazi azoduga agatera iyo nzu nkaburiramo n'ivyarimo
Munywanyu uri kuratwumviriza urumvise umwe mu baharanira ibidukikije cyavuga ku banyagihugu bagize uruhombo bivuye ku mazi y'ikiyaga Tanganyika ibyo rero bikaba ari navyo byatumye ubushyikirangaje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi busohora itangazo kuwa 21 nyakanga uheze aho bwatanze itegeko ryo guhagarika igurishwa ry'ibibanza hamwe no gusamburira abubatse badakurikije amategeko ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ibiri muri iryo tangazo tubibwirwa na mugenzanje Erven Yuhi
Muri
Radio Kete umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deo Gide Rurema atangura yibutsa ko iteko rikingira amazi ryemejwe n'umukuru w'igihugu umwisi Petero Nkuru nziza kuwa 26 Ntwarane umwaka wa 2012 ryaje kugira hakingigwe ikiyaga Tanganyika gifitiye akamaro ibihugu bigahurirako na cyane cyane Burundi avuga ko iyo ari nayo mpamvu yatumye hashigwaho iteko rigenga amazi hamwe n'amabwirizwa yishigwa mu ngiro yaryo aho Deo Gide Rurema yahagaze ku ngingo ya gatanu yo mu giteko rigenga amazi rivuga ko kizakazirizwa kubaka musi metero 150 uvuye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kubera ko ico kibanza kiri mu bibanza by'amazi by'ukira leta umushikiranganje Deo Gide Rurema anagira ko avuga ko mu ngingo za 110 zemeza ko ibibanza by'amazi byose biri mu gihugu by'ukira Burundi leta mbere akaba atanu ushobora kuvyitirirwa kurizo ngingo no kuvuga iya gatano iya 10 hamwe n'ijana na 10 umushikiranganje w'idukikije uburemyi hamwe n'ubworozi agira ko mu itangazo giwe yibutsa amateko mashasha afashwe ijya mbere muri amateko mashasha rivuga yuko bibujijwe kugurisha cyangwa kugura ibibanza birimo amazi byukira leta biherereye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hakurikira ubwa kabiri itegeko remesha yuko ibikorwa byose aho no kuvuga ibikorwa by'ubwubatsi cyangwa byo gusanura mu bibanza by'amazi byukira leta hatubahirijwe amateko cyangwa hisunzwe uburenganzira butangwa byagaritswe mu kurindira ishigwaho ry'umugwi w'abahinga woba ujeje gushiraho umugambi urasho gutunganya inkingira z'ikiyaga Tanganyika plan d'aménagement intégré de littoral de la Tanganyika muri mege Faransa hafatiwe ku bidukikije ubukerarugendo hamwe n'ubutunzi mu kurindira rero ko mugwe ushigwaho umushikiranganje Deo Gide Rurema yarasavye ko itangwa ry'impapuro zemeza ko ibikorwa bikoregwa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika byubahiriza ibidukikije byohagarikwa ubwa gatatu umushikiranganje Deo Gide Rurema yarameshije ko umuntu wese yubatse uruhome ahantu hasanzwe hari mu bibanza by'amazi byukira leta ategerezwa kwisamburira we wenyine akoresheje uburyo bwiwe mu kirimo kitarenga ukwezi kumwe uzobirenga ko akazohanu hakurikijwe amategeko iryo tangazo umushikiranganje w'idukikije uburemyi n'ubworozi arisozera asaba abajejwe intwaro n'umutekano gufasha mushigwa mu ngiro gizo ngingo shasha mu ntumbero y'ukingira ikiyaga Tanganyika
koze RV ni yuhire iryo tangazo rero ry'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi byarashimishije abaranira ikingirwa ry'ibidukikije harimo na mamer sabushimike ariko nahashima avuga kwizo ngingo zidakwiye kuko kubwiwe nabatanze ibyo bibanza ngo byo kubakamwo bari bakwiye gufatirwa ibihano
Mwishira hamwe ryacu bagenzi b'ibidukikije turakenguruka cyane ingingo y'umushikiranganje w'ibidukikije uburonyi n'ubworozi ryo kuri uwa 21 kwezi kw'icenda mu 2020 mu itangazo ry'uwo mushikiranganje amenyesha yuko abantu bose bubatse ku metero 150 uva ku kiyaga Tanganyika imbere yo kwitegeko rigenga amazi ryo mu 2011 riboneka ko atanze itegeko yuko bategerezwa kubomora izo nyubakwa ko atanze ikiringo cy'ukwezi kwabo bantu bategerezwa kuba babomoye izo nyubakwa zabo muri iryo tangazo nyene arongera akavuga yuko kugura no kugurisha amatongo muri ivyo bibanza bihagaritswe eka mbere n'abagize inzitiro n'abashizeho inzitiro muri ivyo bibanza imbere yuko iryo tegeko rigenga amazi risohoka ko nabo nyene bategerezwa kubomora izo nzitiro mu kiringo cy'ukwezi ivyo bintu rero twe turabikenguruka mugabo nubwo tubikenguruka sijya mbere ingingo nk'izo zifatwa n'abashingiranganji bajejwe ibidukikije mugabo kuja mu ngiro ukarindira ugahebura nico gituma rero dusaba dushimitse kwiyo ngingo twe tuyishimara nziza imvugo ijane n'ingiro
Iryo tegeko riri muri iryo tangazo barishire mu ngiro ataguca hirya no hino atankunzi atagukekeranya. Ikindi dusaba urumva bo bategetswe kwibomorera icyo nabonye ne igihano kitari gito. Ariko umuntu wese yatanze impusha zo kubaka muri ico kibanza kitarekuriwe n'amategeko, nawe tumusaba yuko leta imukurikirana abamurongoye mu kazi bakamuha vya bihano bita bihano disciplinaire, vya bihano vyo mu kazi bita ma sanction disciplinaire mbere n'itegeko code penal ikamukurikirana. Igituma yari umuntu leta yari yizigiye igacikorera nabi iyo leta mu gutanga impusha bitarekuriwe, tuvuga tuti twebwe tubonye hariho umuyobozi wa Irbani izume canke n'abakozi biwe bashoboye gutanga impusha zo kubaka mu bibanza bibujijwe, twe duca twibaza tuti baronse ruswa bimwe twita igiturire. Dusavye rero nabo ko bohanwa kuneza y'ibidukikije, kuneza y'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'ibinyabuzima biyabamwo, hanyuma itegeko rigiye mu ngiro ayo mazi n'ibinyabuzima bibe bikingiwe neza, hanyuma mukera rugendo basubire bagendeyo ataco binona.
Umuhinga mu bijanye n'ibidukikije akaba n'umwigisha muri kaminuza Tarsis Ndayizeye amenyesha ko ahanini yongerekana ry'amazi riva ku bihe tuba tugezemwo mu gihugu, ari nacyo gituma akwiye gukorwa ibishoboka byose kugira habeho uguhangana n'izo ngorane zivuye ku iduga ry'amazi.
Ayo mazi aza mu Tanganyika murabona pahenshi, hanyuma aragwirirekana agwirirekanye agatangwa kuwa mukwicenda, mukwicumi, mukwicumi na rimwe, mukwicumi na kabiri wabaye menshi. Nicyo gituma byagiye gushikira icyo twita peak mu kwa kane, hanyuma murabona ayo mazi yaragabanutse gato, ubu rero imvura igiye gutasura, bizosubira biduge birute nanjye byari byashitse. Nicyo gituma rero umuntu agerageze kuraba iyo fenomene igena imeze, ni ukwitegurira ahubwo yuko bizobandanya, umuntu agafata agashyira mu ngiro, bagafata ingingo, bagafatishyira mu bikorwa ibintu byo guhangana n'ibyo bintu, kuko atiyumvire ko bizosubira inyuma, kuko sivariabilite climatique ni changement climatique. Ni ukuraba ibintu byari bihari. Icya mbere, nimba ari aharimwa umuntu ashobora guhindura ibyarimwa, harimwa ibigori, akarimwa umuceri kubera gukenera amazi, hari amazu kuhimuka, umuntu ashobora kuvuga ati reka tubake, urazi ko abari bubake ku mazi tumenye, kuko hajya nta hatubakwa mugabo ifo inyubako zishobora aho hantu bivanye n'ingene hameze. Umuntu akavuga ati amazu yo kubamo ntiyoshoboka, ariko amahoteli y'ingenzi yayandi yubatswe ku mazi yoshoboka. Umuntu akaraba yuko amategeko n'ubushobozi n'ubuhinga n'uburyo tubifite ngo ashobore kubikoreraho. Hariho ari ibikorwa byinshi urazi byari bisanzwe bihari, ashobora kuvuga uti hari hasanzwe hari akabari, hari hasanzwe hari ahantu ho kwidagadura, bakamenya ingene babyubaka, hanyuma bakamenya ingene umuntu yahombejwe n'ibintu bitamuvuye ko, bakamenya ingene babyubaka, hanyuma bakamenya n'ingene umuntu yahombejwe n'ibintu bitamuvuye ko, bakamufasha kugira ngo ashobore kuronka rega leta ishobora kuvuga iti wewe warahombye reka tugufashe, hanyuma wubake ikindi kintu, hanyuma muri kazozo zose twishyura buke buke cyangwa ikarondera abafasha.
Kuri uyu mwihwezo hamwe n'impanuro by'umuhinga akurikiranira hafi ibidukikije, ikiganiro cyo kuri wa 16 Gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri giciye kirangirirako. Mukeneye gusubira kucyumviriza mushobora kugisanga kuri site ya RPA www.rpa.be. Eloge Divin Remesha nije nabashikirije kino kiganiro, munyemerere ndabashimire ku kuba mwanteza abiri kuva ku ntango gushika hano ikiganiro kirangiriye. Mugira amahoro aho iwanyu naho kuwa gatanu w'indwiza.
Cyari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu.
arakoze mugenzi wacu Eroje Divenremesha ukigabane dukingire ibidukikije hejeje kudushikiriza nongera nkengurukira mwebwe mwafashe akanya ko gukurikira kino kiganiro ho muri Burundi amakuru kiganiro ho muri Burundi rwo twaye twabategeye kuri uno munsi wa gatanu igenekezo rya 10 Gitugutu umwaka wa 2020 ni hano duciye tuyasozerera nkengurukiye bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije kuyatororokanya ntibagiwe kandi Fabrice ndi mu rukundo hamwe na MS Steven Ningeko batumye amajwi n'amasanamu bibashikira atankomanzi Emmanuel Ningeko mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye ndabipfuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana
Ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu cy'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye